Mfano hai tunauona jamani tujifunze. Mfano hai tunauona jamani tujifunze. Mfano hai tunauona jamani tujifunze. Vibaya duniani jamani msisikie wala usiambiwe vita vibaya duniani wenzetu huko Hiroshima inji ya Japani waliuawa sana na mabomu ya nyukilia matomiki
Mama had the money. Mana Baba had the money.